Tabia za kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi ya hasira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho. Sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my air when I breathe. I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for all my life.